I guess sizocheck-a ukuthi ke sekuzwakala kanjani ke manje sibuye sathi ukuthi ke asike siqale kabusha sibone ukuthi ke kwenzakalani ke. Please share with your friends and tell your friends ukuthi kwenzakala. Yeah, nizongitshela ke bazalwana if kuzakala. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, let's praise the Lord. And there's no mountain big, no mountain big, no mountain big. Let's praise the Lord. No mountain big, no mountain big, no mountain big. Let's praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aw siyabonga ke mase ku light mase kuzwakala kakuhle bakithi ke. No, these are the good news. This is wonderful. This is glorious. Glorious simabaza uJesu umhlekiwo top. Eh ngakhumula amaculo amadala athi Jesu no piwa amandla kubani na konimtswa lo yenyo balula nje nobamba kalula indlela le yebo bakithi sombunga le loduma esululinkeneseke uJesu fanele kusike. Hayi ke ngoba sengishilo ukuthi ke kulight 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 lukat nanike ngizobe sengiyadedela ke right sesiyaqhubeka usuku nanamhlanje. Phephisani for that noise. Yeah, so thank you very much, thank you very much. Siyaqhubeka usuku nanamhlanje. Today is the day. Okay, bengisakhuluma ukuthi ke hey isebenza ngomnyama ke noma abantu abashumayele belivangeli lamadlozi ke they have given a platform everywhere on every most of the radio station even I also consider as into sabazalwane but they are given that platform. Mase ngiyachaza ukuthi ke we are not fighting against flesh and blood, we are not fighting against people. So what we are fighting against, we are fighting against the spirits, the principalities, the rulers, the spirits of wickedness in heavenly realms. So this what sibhekene nayo kulesi sikhathi ke. And nezinto eziningi uma ubukela nala ku TV you will see ukuthi most amafilm it's all about the supernatural, it's all about demonic spirit, it's all about magic, it's all about miracle, and this is what is happening in our world today. But for me here, I want to teach you, I want you to understand so many things. I mean, among it's so many things, the things that are at very deep, the things of God, the things of the spirit. Yeah, people are explaining isn't okay like a crazy. So manje ke, so we need abantu who are going to understand ukuthi uNkulunkulu usinikezeni. So if you understand ukuthi uNkulunkulu usinikezeni, I'm telling you, we will change the world. We need to change our world, we need to change our community, we need to change everything that the world is. No, yabona kusafanele ukuthi ke ibandla libuyele kwi-position yayo, kube yithina abantu esizokwazi uku-empowerisha. And okwamanje ke people they need to understand ukuthi Jesus Christ is God. We understand he is our God, he is our master, he is the one that we serve, he is the one who who has given us the power, the authority, is the one that keeps this world and united, be in peace. Otherwise, uSathane ngabe uyaxhaxhaza emhlabeni wenza umathanda, but uNkulunkulu has given us his son ukuthi izoma ngaye, izolokhu sizoma ngaye emhlabeni. Engakho namhlanje ngithi let God be God. Allow God to use you, allow God to lead you, allow God to strengthen you. Allow God to build you and make you a stronger Christian and make you a better Christian. There is no other way we can be better without Izlule Imeni Spirane Nezimo. Mina zingangana nizindo. Let me tell you about spiritual warfare, how much I have encountered. That's why I get to let God be God. I have seen so many terrifying things. Yabona mangathi ngeke ngabona ngabona amagongqongqo ngabona izilwane ezisabisayo ngabona izinto ezinyandisayo in the spirit in doing it deliverance. I've been doing it deliverance for more than 25 years. That's what I'm saying. More than 25 years I've been doing it deliverance, and I'm telling you, I've seen so many things in my journey of doing it deliverance. I've seen people be pulugiswa from stroke, be piliswa from iloki ngulaze, and uNkulunkulu ba pulugiswa from ingulaze, and I've seen people be tolama breakthroughs abo, abanye be tolama breakthrough, be tolama tender, ma millions, ebona leyonto leyo. I've seen so many things happening in our world, but kuyo yonke le ndlela, and futhi uNkulunkulu taught me to be able to be humble, to be a humble servant, even noma ngabe sengi-understand amandla kaNkulunkulu kangakanani, sengibona izinto ezinkulu kangakanani, but God taught me to be humble, give me a humility so that I will know that He is God. Even sometimes declare izinto ngifuna senze ngendlela yami, but we find out ekugcineni ukuthi uNkulunkulu ufuna yenza ngendlela yakhe. Sometimes uzobeka usuku ukuthi ngosuku ukuthi kebe because I was believing this. No, I'm teaching you a lesson that you are a human being. I am God. I am your father. Then you learn along the way, man, this man upstairs, he's God. He does what he likes. That man does what he wants. Even sometimes twisting. I've seen so many people get disappointed. And be bambu uNkulunkulu befuna ukuthi uNkulunkulu enze izinto ezithize. Yeah, so I've learned so many things. Kunesikhathi la ngiyakhumbula ngelinye ilanga, and uNkulunkulu wangithatha wangikisa olwandle. Hey, nami ngangazi ukuthi kuyowenzakala laphana, and ngangibuka laphana ngaphansi kolwandle. Ngangihlale ngiyibuza, yabona khona ezinye izinto obuyibuza, kanti uNkulunkulu uzokuphendula zona. Uyibuza ukuthi makuthi izangoma nabathandazi baya lapho olwandle basuke beyokwenzana. Yo, kandamo misanange nje chum angifake ngaphakathi. Uma ngifaka ngaphakathi ke ngiyakutshela wena, I saw different kind of snakes that I've never seen in my entire life, even with National Geographic, izinto engingakaze ngayibona. And ngihamba la ngaphansi kolwandle kungathi la ngaphezulu kune-crystal glass ebambile, ngiyayibona laphana iy'nyonga ziyangibuka. Uyayibona uma uhamba la ngaphakathi uyibuka zonke lokhu engikhombisa uJesu ukuthi yabo leyo ukuthi leyenza ukuthi-ke. And ngayibona zonke lezo yinyoka lezo, and I was moving ngaphansi-ke khona la ngabona khona ukuthi yeyi eze kuwena noze kuyona nozolanda yona umisane wazi ukuthi this is the one, ngoba ukuthi maqonda namehlo khonto enyangazayo la kuwena ngaphakathi, ubone ukuthi lo feleba lo uzophuma nami. Uyayibona leyo nto leyo. So uJesu engifundisa nakhona ukuthi this world is so real la ngaphansi kwamanzi. Either noma ngabe kuthiwise lokhu ingaphansi ezibeni, noma ngabe kuthiwa ikuphi, these things are so real. Let me tell you the truth. Even bazalwane, even noma two ngena kwi-spiritual warfare, kusazobe nesikhathi la engizobiza khona abantu abafuna ukwenza i-deliverance. Ngizobafundisa ukuthi-ke kwenzakalani when you are doing i-deliverance. Uyabona? So when you do i-deliverance, and that is why angazoyibeka kanjani le ndaba, There is why you see abafundisi ke behlaseleka kangaka manga bebenza lenkonzo inkonzo ye deliverance, a prophetic ministry, lezi inkonzo zo two, those are dangerous ministries and they are powerful ministries adingakalayo kulesi sikhathi sikusona, and we cannot do without them. We need them. We need to pray for abantu uNkulunkulu abanikezele inkonzo ye deliverance and le nkonzo leyo ye prophetic ministry. Those two ministries for these days, ama ministries azosebenza kulesi sikhathi okufanele ukuthi abonakalisa amandla kaNkulunkulu. Angithi uyakhumbula uJesu ethi ke ngiprofetanga enegameni lami, angikhiphanga enamademoni ngegama lami. So lezo inkonzo zombili ke zizokwenza ukuthi even ney'nceku zikaNkulunkulu kuchezukeke endleleni, because uthi uJesu angikhulumanga ngegama lami, angiprofethanga yini ngegama lami, aniwakhiphanga yini amademoni ngegama lami. Uyabona ukuthi those two major services iwona njengamanje aze asibizela-ke ikhomishane i-TRC, CRC ikhomishane leyo. So ebiza ye-religion, i-commission for religion, yabo yonke. So ukuthi asizophendula manje la ukuthi manje madoda nasendlisa iy'nyoka, indaba kwenzakalani, nasendlisa abantu amahlamvu, naphuzisa upetroli, namafutha ngedumi manje abantu kwenzakalani. So ke ezinye izinto lezi that we need to understand, because abanye bethu simisane sikhulume, you don't understand ukuthi umuntu uma ise futhi abantu ngedumi usuke sewenze njani. Uma ebaphuzisa upetroli kusuke sekwenze njani. We understand le nto, because kakhulukazi kule nkonzo ye-deliverance, there are not many mentors, there are not many trainers, there are not many fathers who abakwazi ukugruma abantu ukuze bakwazi ukuthi ke benze le nkonzo le ye-deliverance, because ke it's a serious service. Ngicela ungitshela nje bazalwane ke, ngoba vese you are faithful, you are always here. Let me tell you the truth, nginikeze lezi aqheqe ezinye ngizobe ngikhuluma ngazo laphana ngomhlaka 22 no-23 nangomhlaka 29 nangomhlaka 30 kube kulesibili nolesithathu. Ulesibili elokhu emlazi, ulesibili enanda nolesithathu emlazi. Ngoba uthulo bobelesibili nolesithathu kuyobe kuyisenanda nasemlazi. Ke I'm going to train you, ngizobe ngihlinza imbuzi mayithi zobe ngihlinza imbuzi, ngihlukanisa inhloko nesixhanti. I want you to understand, because angicabanga ukuthi-ke ayikho into esefanele sinifihlele yona kulesi sikhathi sanamhlanje. We need to tell you the truth, you understand? That's why uNkulunkulu abantu uNkulunkulu abagcwebile abantu uNkulunkulu abanikeze amandla ngale First of all, enye into abantu abangayi-understand, when you live in the spirit, when you live in the spirit, kunama principles afanayo asebenzayo ezweni likamoya. These principles ayafana futhi ayasebenza nasezweni lelokhu ezweni. Noma ngabe umKristu, noma ngabe umhedeni, noma ngabe uma ngithi umhedeni, kodwa uma ukwazi ukungena ezweni likamoya, lamalokhu, lama principles, they work the same. These are the principles where you obey. Umuntu ocotshiweyo, umuntu onamandla, umuntu ongaphezulu kwakho, you need to respect leyo nto leyo. Uma ngabe ubona umuntu ubona la uma ngabe emadlozini uthole ukuthi umuntu ugitshelwe, ingane encane na 8 years noma ina 12 years igitshelwe ugogo, ugogo uma isekhulumile abantu bayalalela, you understand? Noma kuthiwa mkrenelini ibanjwe ngenkani ingane ihambe esangomeni ifike ikhuluma ugogo kuyona athi trainileni usibanibani ngokuthi nangokuthi nangokuthi nangokuthi, ke bazolalela batraine ngaleyo ndlela. They obey the principle, they obey so that lengane izokhula, because into ekuyona inamandla kakhulu. Yize noma bekwazi futhi nokuthi-ke leyo nto le senganeni bakwazi ukuthi bayintshontshe, bayithathe, bayisebenzise. Uma ngabe ifuna umuntu inamandla kakhulu, uyakwazi ukuwukhipha lowo moya azowufaka kuyena, asebenze ngawo nalowo moya, noma leso siphiwo uyakwazi ukusikhipha kulowo muntu alokho azosebenza ngaso. Nakusenabazalwane-ke into le ekwaziyo ukuthi iye kwenza, uyakwazi ukuthi-ke uyilokhu uyithole i-gift yomzalwane ayisebenzisayo. But kusho ukuthi-ke awuzange ufundiswe, awazi ukuthi kwenziwa kanjani, but it's something which is very important, and because asinawo ama-classes anele okwazi ukunifundisa, because sometimes uma ngabe sesiqala sesifundisa le zinto abanye bamisane bathimule bathi hhayi manje leyo nto leyo ikuphi ebhayibhelini, uma yikanjalo kwenzakaleni. So you need to be taught, you need to be trained in order for you to understand the supernatural. We understand. Fanele yabona mawuzo understand ukuthi uJesu mkhulu lo ngakithi kunalozula zwelezweni. We understand the land. Usathane uyinyoka ezulazula ezweni, but uJesu uhlala la ngakithi. Umphongo lwezimana sika Jehova waguqisa uDagoni, waguqa wahlephuka intamo, wahlephuka nezandla uDagoni. Umphongolo, just imagine umphongolo. How much more ke mina ke? Abapriesti bahamba nomphongolo kaJehova banyathela iJordani, bathi inyawo zabo ingena amaqakala iJordani yamesani yavuleka phakathi ke, base behamba phakathi endaweni eyomileyo. So those things, they must give us a sign yokuthi if we have our God, izinto zizokwenzeka. Philip ongena eSamaria kade bebaleka lapha eJerusalem, ongena eSamaria washumayela ababe namademoni aphuma hayiza amademoni kubona baphulukiswa. OJohane base behlika benoPetro bese bezobeka izandla abantu abase begcwaliswe ngamandla kamoya engcwele. So thina njengamaKristu, we need to understand simazi uNkulunkulu wethu ukuthi mangabe ngakuthina iziphi izinto es capable of ukwazi ukuzenza kulesi sikhathi ke. Because ngendlela esichallengeka ngakhona kulesi sikhathi, ngendlela izinto, ingakho ngithe ngibhekene nalo moya wamadlozi, ngibhekene nalo moya wobungoma, because it's the same spirit esenza ukuthi ibandla likaKristu lingakhule. It's the same spirit esenza ukuthi abazalwane bangakhule. Uthola ukuthi imost yabazalwane yagcatshwa, imost yabazalwane yangenwa yimimoya yabaphansi, yakhula emndenini ekhonza amadlozi. Ngalesi sikhathi ukhula emndenini okhonza ngamadlozi, ingakho ngangiphendula one day ngisazi ukuthi ubani wabuzile la, wathi mayibuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umzalwane umoya ongcolile, umoya wabaphansi ke, umoya ongcolile ukwazi ukuhlala nomoya ongcolile emzimbeni owodwa. Ngathi yes, kuyakwazi ukwenzeka. Ngase ngithi mina 80% wabantu engibakhipha amadimoni ngiwakhiphe kubazalwane. Angikakayi ezweni, angikakayi kubantu abangakholwa la ngizokhipha khona abazalwane. Ngisembuselele oqhamuka abantu abangakholwa bakhulume ke. Imost yabantu engikhipha kubona amademoni ngiwakhiphe kubazalwane. Why? Because abazalwane, they are so ignorant ey'ntweni esibafundisa kuzona. Into esi-emphasize kakhulu, si-emphasize ukuvutha, sa-emphasize amadlingozi, sa-emphasize ukuhlabelela, sa-emphasize ezinye izinto ey'ngabalulekile esingakwazi ukusustaina mangabe izinto. Ukuze mase kuthiwa when the going gets tough, the tough gets going. So sangabafundisa abazalwane. Noma sibafundisile ke, abanye bangalalela. Yabona amaqhamuka umuntu ofundisayo bamisane bathi uyasilalisa lo. Kanti you need to be trained. UJesu into ayishilo uthe make disciple of all nations, yenzani izizwe zonke zibe abafundi bami. That's what Jesus wants. He wants you to be his disciple. He wants you to be his disciple. Ufuna wena ube umfundi wakhe. Yabona, kumfundi uthola odokotela, kumfundi uthola onjiniyela, kumfundi uthola iifundiswa, uthola yabona onesi. Umuntu ofundile, a person that has been trained, has been educated, then usenga branch aye university ke, ayoba udokotela, ayoba onesi, ayoba onjiniyela, ayoba ipolisa, ayoba yini, because uyisifundiswa. UJesu uthe naye ke mangabe sinifundisile ngezwi likaNkulunkulu sani empowerisha ke, then kuzoba izwi ukuthi uNkulunkulu ayidomulela abaprofethi, kuzoba lula ayidomulela abapostoli, kuzoba lula ayidomulela amapolitician khona la, kuzoba lula atomule i-leadership yakhe kulesi sikhathi, because you have been trained. Yabo, and abantu aba-understand ke sometimes ke, even when we come to church, ngelengilanga, I don't know, but mangithola isikhathi ke, I will explain to you ukuthi ke, when you come to church, what does it happen? When you worship God, kwenzakalani? Because you open up yourself to the supernatural. Let me tell you, you see, when a preacher, yeah, my God, I hope you will hear this. Yeah, but when a preacher is preaching, ngaye ngayikhuluma lento, ngiyikhuluma komama umfundisi ke, ngelinye ilanga uma wayene minister's wife, ngase ngithi komama umfundisi ke, this is what happened. I always bengi-emphasize even mangabe kuney'nkonzo ke, as even lezi ebengizenze ze-deliverance ngolwesithathu nangolwesine ke. So ngithi mina njengomshumayeli, mangabe ngishumayela We understand. Ngiba ngizosetshenziswa uNkulunkulu. Angithi wena othandazayo uthi uNkulunkulu umgcobe, uNkulunkulu membathe, uNkulunkulu asingazwi yena, asizwe wena ukhuluma ngaye. Leyo nto ngempela mangabe uyicela uNkulunkulu iyenzeka. UNkulunkulu amesana ngembazi, angembathe, angemboze, angigqoke, kube uyena okhuluma ngami. So ngalesikhathi engibatha, engigqoka, ngalesikhathi engemboza, yena esezokhuluma esezosebenza ngami. Do you know ukuthi kwenzakalani? He takes me into the spirit. Uma uzofunda kulokhu Sambulo chapter 1, if I'm not mistaken, chapter 1 chapter 2. Khona la ulokhu uJohane ethi khona ngezwa izwi lomemezayo emva kwami lalinjengenhlokomo yamazwi amaningi ethi futhi lalinjengecilongo. Wathi mayikhulumo, wathi mayikhulumo, wathi enyukela lapha Johane. Uthe masinyane ngase ngiba kumoya. We understand le nto. Masinyane ngase ngiba kumoya. Then he went to the spirit. Ngalesikhathi eya kumoya, that means ama-senses kamoya wonke aba-activated. Wonke ama-senses kamoya aba-activated. So, ingakho mangabe siprofesa sisuke sikumoya. Hayi ngoba ngengqondo siyayazi le nto. No, ingoba vese sesikumoya. Obuka ngathi yilo kamoya, okhuluma ngathi yilo kamoya, osensa ngathi yilo kamoya ohlebi la kuthina ngaphakathi ke, olalela ngathi yilo kamoya. Engithi uma ngithi ngiyakubuka ngisane ngibone zonke izinto ukuthi ngisane ngikhulume ukuthi kwenzeke ukuthi kwenzeke ukuthi kwenzeke ukuthi nakuwena. Uma ngibona umoya othize ngisane ngithi phuma kuyena, sengiyawubona lo moya. Hayi ngoba kuphela ubonwe yimina, yilo ongene kumina, yilo ongisebenzisayo okuyena owambula lokho ethi kwambula ngumoya. Yakhumbula uPetro ethi Jesu singashonaphi ngoba amazophila afumaneka kwena. Munala asho khona athi Jesu wena unguKristu indodana kaNkulunkulu. So lento le yambulwe kumoya. When you are in the spirit, it's where you flow in the spirit. Ngalesikhathi usuflow lapho ke usu operator lapho, then mawuqeda ukusebenza lapho kumoya. And abanye bethu ke abafundisekile ukuthi how do you come down to your senses? How do you come back where you were? We understand the Leon Dole. Ngiyangahleka ngelinye ilanga wakuchaza ke elinye lamabhishophi, uBhishophi Thundo Bismarck waseZimbabwe. Uthi yena kwathi mayiqeda ukushumayela kwi-conference nje amisana phuma hamba ayokhala ehotela, akhala ngazi nokuthi kenze njani. Aza fonela unkosikazi wakhe, unkosikazi wakhe wayesaziwa ukuthi ke umkhalumisha kanjani, because kuba naleyo nto leyo, because you are always in the spirit, you are so high, you are so sensitive kuzo zonke izinto. Okay, and enye into abantu abangayi-understand, when we are like that, we understand the land. When we are like that, when you are in the spirit, how do you calm yourself? Yabona, when you are a preacher, when you are a prophet, when you are an evangelist, when you are keeping moya na ukhulula abantu, philisa abantu ke, uqaqa abantu emaketangeni kaSathane, abantu bayasinda, abantu bayasizakala, impilo zabo ziyashintsha. When you are in the spirit, when you come back, yey, kubalekile ukuthi ke who is mawubuya back, ubani ohlangana nawe, ubani okunqakayo, ubani okwamukelayo at that moment in time, because you are in the spirit, you are so sensitive. Yabona mangithi you are so sensitive, you are so sensitive, you flow. So izinto nje uyayibona. So you need to come down and become the human being, and become the husband to your wife, and become a brother to your sisters, you understand, and become a child to your parents. So zonke lezo zinto uthola ukuthi makwenzeka kanjalo ke. And angithi ke kwesinye isikhathi ma umprofeti ke angithi umoya ongcwele amesana kunikeza ukubona ukuthi yabona lo omunye. Yakhumbula ngelinye ilanga uPetro wafika ukuthi ulokhu uAnaniya ben Safira, kodwa kwaqala kwafika uAnaniya, wathi Ananiya lisekhona. Wafika uAnaniya wafika kubekisaka le mali la, wasethi hayi ngidayise ngezwe nginalo, walibekisa kale mali. Ngalesikhathi elibekisa kale mali, wayese uPetro misana wabona ngezwi lokwazi, wayesethi hey, lisekhona bengisilone lenu, niqambele namanga nonkosikazi wakho nalinga uNkulunkulu moya engcwele. So why you have tempt the Holy Spirit, why you tempt God? Emva kwalokho umisana waquleka, wafa. I'm sorry ukuthi ngizwa waquleka, wamesane wamelo inhliziyo, wafa there and there. uPetro lento wayibona ngomoya. Then wayeseyasuka ke after that ke. wayeseya lokhu ke wa move kanjalo so mase kufika uSafira futhi uthi mayifika uSafira eshaya abadla ngama crocs akhe ehambela phezulu wathi mayithotha uzoshayela izandla kwase kuthiwa hey iinyawo zabambele indoda yakho zisemnyango zikulindele nawo ukuthi ziyona umncwabo wakho namhlanje enemva lokushayeka phansi naye wafa kanjalo why uPetro was in the spirit in such a way he could see he could know izinto abazenze ekamereni izinto abayicabange ekamereni so lokho kugodwa kwenza ukuthi uPetro abe in the spirit remember izinto uJesu ayijwayele ukuzenza uJesu wayethi mayiqeda ukushumayela wayenyamalala ayintabeni mayiqeda ukushumayela uyazi ukuthi wenze njani wayemesana ngene emkhunjini amesane alale ezinye zeindlela lezo uJesu wayekwazi ukuyisiza ngazo ukuthi ke amesana abuyele with nature of humanity but we will explain ngelinye ilanga but I'm just giving you ama nuggets so that you will understand ukuthi ke why sometimes kube kanje mangabe ke sesenza umsebenzi kaNkulunkulu uthola ukuthi siyashayeka masibhekana nezinto and kuba nalezi zinto yakhumbula ukuthi ulokhu uJona uJona wathi mangabe izinto zingasenzeki ezofanele ayo prophet eNineve wamezana yena waduka wayetharashish hayi ukuthi waduka waya purposely wayetharashish so mayetharashish kwavuka isivunguvungu so wathi uNkulunkulu wena uzoye eNineve la ngithumele khona you are going to preach you are going to speak the word of God you are going to prophesy what my fear come a prophet what uNkulunkulu njengoba sengiprofetile ke nje wena ke ngiyazi ukuthi labantu laba uzobasindisa uma bephenduka wamesana wayohlalela ngini wathi nje lelilanga leli mesana lingishise lingibulala uNkulunkulu wamesana wamilisa isihlahla khona lapho ngesikhashana esincane samilisa isihlahla savuthwa saba phezulu saba namaqembe samvikela from ukuthi ashiswe yilanga edinwe ubani yena ecasukile ephelile then emva kwalokho because no inceka uNkulunkulu kwesinye isikhathi you are in the spirit uyazi nokuthi uNkulunkulu make baphenduka labantu uNkulunkulu uzobaxolela labantu laba futhi uyazi nalabantu ukuthi make wayiletha imessage bazophenduka noma kanjani khumbula ukuthi wathi iletha nje imessage bathiwa inkomo nenkunzi nezimbuzi nako konke kuzozila ukudla nezingane ezincelayo zizozila ukudla everyone uzozila ukudla mesani bazila ukudla ngempela eNineve baphenduka uNkulunkulu akabamisa babhubhisa so zonke lezo zinto they become a frustration to the men of God because you are in the spirit you can feel the heart of God and also you can feel the heart of the people kwenzakalani ke if you are feeling the heart of the people uyakwazi ukuzwa abantu abakuzondayo uyakwazi ukuzwa abantu abakhanukayo uyakwazi ukuzwa abantu abakuhlekayo kodwa bebekuhlekisa kanjena so as a man of God wonke lama emotions afika kuwena ahlale kuwena uthola ukuthi abanye izinto ku ministry yabo seyiqala sezibanzima kwenzakalani uthola ukuthi abanye sebeyaphuza abanye sebeyajola abanye sebeyinyangene abanye they become more baba workaholics emsebenzini kaNkulunkulu athi njengokuthi ngiyodliswa kunokuthi ngiyophuza utshwala kunokuthi ngiyojola onqono ngizosebenza ngikhathaze ngomsebenzi kaNkulunkulu mangivule ekhaya ngiyalala mangivule ekseni ngiyowenza umsebenzi kaNkulunkulu onqono ngibe yiworkaholic zonke lezo zinto thina njengebandla kaNkulunkulu we don't understand uthola ukuthi umuntu uthi kade misitendela useyasuka yolumisa kwenye indawo athi lisusa futhi yolumisa kwenye indawo yolumisa kwenye indawo uthola ukuthi ke nalokho at my qed umisa ndisizila ukudla for 7 days yabona asekhona lesikhathi to be a human being to go and have iloku vakashela ama families eno ube nefamily yakho ube nabantwana bakho zisha ngomsebenzi kaNkulunkulu kanti wena khona lesisikhala osivalayo mzukwana ushayeka ushayeka umesana ubhidlike iphele indaba yakho ushayeka umesana ube yizincucu ngoba vese lento obuyenza ubuvala isikhala sezinto ezithize that's why we need people who are going to understand if kuthiwa khona ama intercessors amile who are praying for the pastor lawa ama intercessors aqondane nale yonto praying for the pastor ukuthi uNkulunkulu we are praying for him ukuthi umprotect umvikele wambula indaba yakho and umprovide nangazo zonke izinto ayidingayo ukuze akwazi ukuqhubekisela ukuze noma sekuvuka umoya kaJezebel othi uphambana naye vese ukhaviwe igazi likaJesu noma sekuvuka umoya kaDelilah uphambana naye vese ukhaviwe igazi likaJesu noma bese kuvuka ini ama allegations azoqhamuka
ngathi ukuthi nokuthi nokuthi ngoba befuna ukudestroy igama lakhe konke lokho. Angithi uyakhumbula ukuthi ngelinye ilanga unkosikazi kalokho ka umbiza ngoba uHerodia, uHerodia wadinwa wadinelo ulokhu uJohane umbhaphathizi. Wathi uJohane umbhaphathizi ngizokuthola wena Johane, ukhulume wathi ke ulokhu uHerod akangishadi mina, akwenzeka ukuthi wathi akukho right ukuthi kwenzeke kanje. Wadinwa uHerod, wathi uHerodia wathi nje ngizokuthola weJohane, one day slinyana day ngizokuthola. Ngelinye ilanga kunephathi kucelebrate ibirthday kaHerod ke kwenzakalani ke, ingane yadansa yajabula kwaze kwajabula ke uHerod. Wayesethi intotakazi yami ngendlela ojabule ngayo uyijabulisile inhliziyo yami, wayesethi icela noma yini ngizokwenzela yona, noma ngabe ingxenye yombuso ngizokunikeza wona. Yathi ingane ngihambe ngiye kuma ngiyoza ukuthi uma uzothini yena. Wayesethi uma mntanami, iyodwa into esiyicelayo namhlanje, sicela ikhanda, sicela ikhanda likaJohane, iyona nto lesiyifunayo, sicela ikhanda likaJohane. Ingane yathi ma, are you serious? Wathi ngicela ikhanda likaJohane. Johane, we understand leyo nto. There are people right now aba offendwe iy'nceku zikankulunkulu because of i-message iy'nceku zikankulunkulu eziyiphethe eziyishumayelayo, bathi ngizoyithola leya nceku leyana. Ngiyakutshela, iyolala ejele, ngizoyithola leya nceku, iyoba u-front page ephepheni, ngizoyithola leya nceku, ngizoyivala umlomo iyekele ukukhuluma iy'ndaba engazazi ke. NoHerodia washo kanjalo ke, wathi nje I'm going to destroy uJohane ke. Then emva kwalokho ke ayizasha, yathi ingane mfuni, wathi ubaba mfuni, yathi ubaba cela noma yini. Yathi ingane umama sengitshelile, wathi ngicela ikhanda likaJohane. Wathi are you serious? Kwakhexezela amadolo, kwakhexezela ibhluke endodeni, kuba begqoka amabhluke lalizowa phansi ibhluke, yamesani yaphaphatheka yaxega amadolo. Yathi yeyi, ucela ikhanda likaJohane, umuntu onesibindi kanje, umuntu osatshwa kanjena. Kwasho ukuthi ke usho public ukuthi icela noma yini. Ingane nayo iyacela ke public noma yini, iyacela ikhanda lenceku. How many Herodia abakhona namhlanje abafuna amakhanda ey'nceku? Zingaki iy'ngane, bangaka abantu besifazane abafuna amakhanda kaJohane? That's why kulesi sikhathi we need to pray for iy'nceku zikaNkulunkulu, because uSathane wants to silence and abazalwane want to silence abapreachers. Uthe ngizoshaya umalusi izimvu zizohlakaza. We need you, bazalwane, to pray for us. We need you to pray for us like never before, because at this moment in time, uSathane ufuna ukushaya nje inceku ukuze zihlakazeke izimvu. We understand. Kuba izimvu ke nazo seyidinyela, seyidinyela. Kade ngibuka nje abantu bekhuluma kabi ngoTB Joshua ngazo zonke izinto ezenzekile. Ngasho ngathi hey, these people, they don't understand ukuthi bashaya uTB Joshua, abanye bababa bayinceku, abanye babo bathi babazalwane. We understand ukuthi ayiphele lento thina njengebandla likaKristu ukushana sodwa, because siyaqedana sisodwa. At the end of the day, they want to silence Christianity. E-Russia already sekuqaliwe ukushaya imithetho ke ukuthi Christianity ayithule, bonke bathuliswa. Kade khuluma omunye ubhishophu wathi nje manithulise ofakazi bakaJehova, obviously you are coming, nathi nizogcina senisithulisile. Ukuthi manithulise amasulumane, nathi nizogcina sesithulisile ke. Wayesethi nje siya amukeli lento la. Kwi-constitution, kumthethweni othize we-constitution, kushiwo kwathiwa kune-freedom of religion. So there is a freedom of religion. Anikwazi ukuthi nenze kanje. Athi mina Putin, anikwazi ukuthi nenze kanje. So there is a freedom of religion here. So uyazi lo ukuthi wonke umuntu uzobe sethulisiwe, wonke umuntu uzothuliswa. At this moment in time, abantu ababona ingane kuphela engaboni ukuthi kwenzakalani. AmaKristu azothuliswa, ngiyakutshela. Kuma-televisions amaningi athulisiwe amaKristu, and iy'nhlelo zokukholwa sezincane kakhulu. Sekwande iy'nhlelo zezangoma, sekwande iy'nhlelo zabathandazi, sekwande iy'nhlelo zabantu ababhulayo, and kunama-shows a-famous ukuze kuthiwa izangoma zodumo. Uyezwa oba no ama-shows a-petoloid bekhuluma beprofetha abantu, bebhula abantu, bekhuluma. Lento it-normal for them. Kade ngixoxelwa nomunye umzalwane ethi khona i-story kade lidlala nakhona okhozini, uyabona, kukhulunywa ngokuthi hawu umzalwane uqamba amanga kulona wayesekhulelisa intombazane kwase kuba kanjena. Angivamzile ukukulalela, ngayigcina kudala nami lezo yitori. Kade ngixoxela nje ukuthi kunesitori esikanjalo, and lesi story kuthiwa abantu kade sebekhuluma sebethi kanti abafundisi banjani kuwukuthi, and that this thing they are building, he hates against ama-pastors. You understand? And umhlaba wonke is hating umuntu ongumfundisi, is hating into ekuthiwa umfundisi, hating into ekuthiwa upastor. And also nasebandleni abazalwane nabo bebodwa bahleba ngabafundisi. Mina ngibatshelile abazali basesontweni ngathi mina musanilokhu nikhuluma ngabafundisi, musanikhuluma ngabafundisi nikhomba kwabanye abafundisi. Nami ngumfundisi uqobo lwami, ngeke ukuthi amadoda ayizinja zonke ubushadile nawe nendoda la kushoni uma yezinja wonke shouthi nale ekhaya nale yakulobola nayo iyinja. You understand? Ngeke ukukhomba abanye abafundisi lapha eminyango vese la kuxatshenwe ne-leadership, kuxatshenwe nobuholi. At the end of the day vese izokhomba yonke indawo. At the end of the day but you destroy everything. And okubi kakhulu ukuthi nathi simisane sidestroyane sisodwa. I need you bazalwane ukuthi nihlakaniphe, because the devil is up to silence the pastors, silence the leadership, to silence ama leaders. Noma ngabe u businessman, noma ngabe you are a husband to your family, noma ngabe uba, and the devil is out to silence. Umelene ne male seed kakhulukazi ke ufuna ukuthulisa the male seed. We understand that this time around we need to be strong as the church. We need to pray like never before. Yakhumbula ukuthi uPetro basebembophile bayomvalela entilongweni. Ngalesi sikhathi bemvalela entilongweni, ibandla lakhuleka earnestly the whole night. UNkulunkulu waze wathumela ingelosi yakhe yayongena ejele, yafika yamthinta uPetro yathi, vuka ndoda, siphume sihambe la, ulokhu uzokubulala kusasa. Yavuke babebulala ulokhu uJakobe ngaphambili-ke, bajabula abantu bathi yes. And kwenza kanjani uma ngabe umfundisi-ke esehlazweni, evele ehlazweni, evele ku-front page, evela kuma-social network, evela kuyo yonke into etrenda nakwi-social media, kujabula ngisho abazalwane bithi ye. Thina kufanele thina sabazalwane kufanele sikhale sithi, mbaba ibandla lakho lisenkingeni, ibandla lakho lihlaselekile, abaholi bakho bahlaselekile. We need to pray for pastors, not because sibavikela, not because mhlampe sizama ukufihla amahlazo. No. It's not about that. It's not about that. I need you to understand. You understand? Even nano mama umfundisi. So mama umfundisi ke asikho isikole la ufundiselwa khona mama umfundisi ukuthi ke you are trained mama umfundisi ke ukuthi ube this kind of person, this kind of woman to your husband. Ngoba umnyeni wakhe umfundisi ke umama umfundisi udila kanje. There are not many institution I work in waziyo a train omama umfundisi. Even now ilokhu i minister's wife where la uhlangana khona omama umfundisi ke, you see, even kwabona uma behlangene, yes bayakhuluma bebodwa, kodwa sometimes they need a man that will come and speak to them ukuze ba understand ukuthi ubaba umfundisi ubhekwa kanjani. First of all, if a man of God is standing in the pulpit ke, kwesinye isikhathi umama kufanele ahlale la ayilalele indoda yakhe ukuthi ithini. Sometimes sithola ukuthi omama umfundisi abanye babhizi benze ezinye izinto, ababi nokuba khona ka-understand nanokuthi ubaba wakhe ushumayelani lapha phambili. Uya-understand? Uthole ukuthi wenza ama-counseling ngapha nangapha, uthole ukuthi ubhizi ukhanselisha abantu when his husband is standing there delivering the message. Akayizwa leya message naye mayisukuma ngelinye ilanga uphambana nale message kade ikhulunywa la ekhaya. Leyo nto le frustrates indoda kaNkulunkulu. And indoda kaNkulunkulu ma ngabe yehlika lapha epulpiti ke, umuntu oqala kufaneka inqaki iqhamuke ivutha iphuma lapha epulpiti ke unkosikazi. You understand? Because amalokhu if uma ngase ngikutshele kahle ukuthi ke into eyenzakalayo uma ngabe inqaki kaNkulunkulu iphuma lapha epulpiti ke, isuke yonke into yakhe kumoya. Kanti iprofetha ithi umuntu khona umuntu onomgogodla kunepain egijima la ngomgogodla egudla yehlike ngomhla ikhona ngempela leyo nto. Athi khona umuntu oshawe istroke laphakathi kwakhe, khona umuntu onehlelo obona ngehlelo lodwa, and labo bantu baphulukiswe. Wazi zonke lezo zinto zikamoya. Mangabe ehlika lapha epulpiti ezonqakwa umuntu onomoya obufebe, onomoya wenkanuko, kwenzakala uyayizwa lo moya lo, uyamhabula lo moya ngoba unqakwe yiloyo muntu loyo. So umuntu okufanele ukuthi akwazi ukumnqaka, a man of God, unkosikazi wakho okufanele ukuthi akwazi ukuba kumreceive from that, because people they don't understand ukuthi when you are in the spirit kwenzakala. When you do, kade ngitshela abanye inon izo ngithi mina, when you do i-deliverance ke, i-deliverance, when you do i-deliverance, i-affected the person omkhulekelayo, i-affected the person okuyena okhulekela umuntu. Awukwazi ukukhulekela umuntu onemadimoni, ulikhiphe idimoni uhlale wena ufana na kuqala. You will never be the same again when you deliver the person with the demon, and now who is casting out the demon, you will never be the same again. You grow in the spirit, nalo umuntu omkhululayo, he grows in the spirit. We understand, he becomes free. And ngibachazela ngithi kwenziwa yini. Indaba uJesu kulo muntu owayenamadimoni olegiyona, wathi mangabe wakhipha amadimoni olegiyona, wathi lo muntu lo ngicela ukuhamba nawe uJesu. Wayesethi yey, awuzukuhamba nami, sala hamba uyosho kuni batshele ukuthi usuphilile, uNkulunkulu sekusindisile. Then wahamba waya kubo. UJesu akafunanga ukuhamba naye because wayefuna ukuthi lo muntu lo abuyele kuma normal senses because he was in the spirit. We understand. So ngalesikhathi uJesu emdeliver, if you have any questions, you will ask me later. So what mangabe em deliver lo wena malekiona? What lona ngifuna ukuhamba nawe Jesu. Ngalesikhathi ethi ngifuna ukuhamba nawe Jesu, what Jesu, no, you are not going with me. When you need to be sober, you need to go back uyotshela abantu bakini ukuthi uJesu usekuphilisile, usekhulile, hamba uyobo ufakazi ngakini. Angifuna ukuhamba nawe. Na into abanye abantu abangayi understand. When you have delivered a person, wakhiphe imoya again, wakhiphe amadimoni, yazi ukuthi kwenzakalani. Mangabe lo muntu lo usuhamba naye endleleni, mangabe usubhekana nezimpi, izimpi eyimanifesta, izimpi mayishaya zizwela kulo muntu okade umkhipha amadimoni, kade umkhipha imimoya, kade umkhiphile, uqala sekushayeka yena. Ulezo uzizoqala izimpi zakho zimshaye naye, because vese naye ukwispirit. Uthola ukuthi most of the time you'll keep on praying for the person because vese uattractwa lezi zimpi lezi ezithi maziza kuwena, because vese ukuspirit vese lezi zinto kade isanda ukukhishwa kuyena. Ezinye izinto lezo singayi understand, abantu abangayi understand ukuthi ke kwenziwa yini ukuthi bahlale behlasele kanje. If you will go back and look at ngalesikhathi ngama-90s ubaba usithole, ngikhumbula ngesikhathi benobaba ubaloyi and bebamba ama-satanists, bebamba ama-devil worshippers. Do you remember ukuthi kwenzakalani? Most of lawa ama-devil worshippers ababawabamba bawakhiphe embusweni kwasathane, and if you are few asakhona namhlanje, are few asurvive, are few ama-devil worshippers akwazi ukuthi adeliveke and aqhubeke nokukholwa, i-most yawo abuyele emuva ayokhonza uSathane. I feel akwazi ukulokhu. Uzoweza usefakaze sethi no, thina sase sasithuniwe nje kuthiwa siyoqeda le yanceka kaNkulunkulu, sashayise ngathi sesiphendukile kanti asikakaphenduki, saba seduze kwenceka kaNkulunkulu, sihamba sifakaza ukuthi thina besibulala abantu, thina besenza ukuthi, thina besenza ukuthi, and they became famous ngalokho. Ngicela ukubuza, aphi lawo mantombazane a deliver from yonke leyo nto leyo, ama-devil worshippers? Iningi lawo still they went back ekusebeni uSathane. They went back ukuqhubeka nalo msebenzi kade bewenza, abazange iminingi labo lukwazi ukuma. There are few of them, mangabe ubazi, there are few of them who are still standing today, abathina sasinda etendeleni libuthi ke sasama-devil worshippers, sakhululwa lapho sasesiba nje. Kwenzakaleni emva kwalokho ke? Emva kwalokho sebehambe ney'nceku zikaNkulunkulu, khona izinto ezenzakalile, and abanye babo basho ukuthi saphumelela ukukwazi ukwenza iy'ngozi, saphumelela ukukwazi ukubuyisa inceke ethize, saphumelela ukukwazi ukwenza into ethize, because when you are in the spirit, you remain in the spirit. And ingakho uNkulunkulu asinikeze iy'thelo zikamoya. Iy'thelo zikamoya ziyasiza. Le zinto, ezinye zezinto lezi engiyoyikhuluma mase ngitraina abantu who are going to do i-deliverance, because you need to understand and to know psychologically, you need to be prepared. You need to be prepared emotionally. Yabona, amadimoni akuyona nje into oyikhipha uhlala udiniwe all the time. Phuma amadimoni, phuma Satan. Akuyona into ekhishwa ukuthi sidiniwe. Akuyona into ekhishwa ukuthi sinolaka. Akuyona into ekhishwa ukuthi siyamemeza. No, idimoni likhishwa ubungcwele, idimoni likhishwa i-authority onayo, idimoni likhishwa ulwazi onalo kuKristu. Sine acousia of which is the authority of God, sine dunamis which is the dynamite, the power uqhumisa amadwala. That's a power uNkulunkulu asinikeze yona. And enye into engidiscovile ngalesikhathi mawungabe ukhipha amademoni, when you are delivering a person, khona izinto uSathane ayibekile to most of the people people mangabe uba deliver. When you are delivering people from witchcraft, uba keeper ebungomeni, noma ngabe uyisangoma, noma ngabe kade dayisa ngomzimba, noma ngabe kade eyisidakwa, umoya nje ayokuhlasela ngawo, uzofika benenkani ukuthi athi akafuna ukuphuma. Mangabe lihluleka ukuphuma khona lapho, uzodedela umoya wenkanuko, then uzothi uma uchuchuya umoya wenkanuko mesana ukugcwala endlini khona lapho, uthuthuthuthuya likhiphe idemoni limesane livele lelo. Emva kwalokho-ke ila abanye bewakhona-ke. That's why ngithi mina, you need to have the fruit of the Spirit, not only the gift of the Spirit, because the gift of the Spirit can take you up where your character cannot give you, cannot keep you. The gift will take you higher where your character cannot give you. But the fruit of the Spirit, even noma ngabe uSathane esedetela lo moya wenkanuko, noma uSathane esedetela lo moya wempakamo, the fruit of the Spirit will give you humility. The fruit of the Spirit will give you self-control. Inyama yakhe isho ukuthi ngiyayenza lento, but ube ne-self-control, ukwazi ukubamba amatomu. Yabona, uma ngabe ungawadevelophanga ama-fruit of the Spirit, kulula ukuwa kwakho, kulula ukuba uthathekile, kulula ukushayeka kwakho mentally, kulula ukushayeka kwakho emotionally, kulula ukushayeka kwakho because you don't have the self-control, you don't have the gift of the Spirit, the fruit of the Spirit. Into ikhulekele kakhulu, ukhulekele the gift of the Spirit. Yes, you need to pray for the gift of the Spirit and also pray for the fruit of the Spirit. So if you are able to ukwazi ukuyibamba zonke lezo zinto ke, isikhathi esiphila kusona, I'm telling you, amademoni akhishiwe and akhishwe amayinqwaba ngendlela eyisimanga. There are so many and they are flooding the church and they are flooding our community. They are flooding the schools. They are flooding the companies. They are flooding everywhere. They are flooding our parliament. They are flooding everywhere. These demonic spirits, they are everywhere. If we don't pray, we will find ourselves, we will find ourselves, we will find ourselves amabandla evalwa. Ngoba that's the thing abayifunayo ukuthi yenzeke at the end of the day, ukuthi amabandla agcine esevaliwe. Why? Because of the things that are happening right now, because the demonic spirits are everywhere. We need to pray, we need to be vigilant. Apama watchmen who are going to stand, we apama watchmen azoba esikhaleni avale ukuthi isitha singangeni, avale ukuthi iy'nceku zikankulunkulu zingabi sehlazweni, avale ukuthi izimo ey'njengalezi zingakwazi ukuthi-ke zikubuse. I'm speaking to you, Church of Jesus Christ. I'm speaking to you. Ngifuna uyi-understand lezi zinto. Nobody, khona umzalwane, khona ufakazi engangabufunda nje ngama-early, ngama-90s, ngangifunda ufakazi kaBenanza Fernandez, le ntokazi le yaphupha yabona umbono amademoni enkanuko echithiwe ezweni, echithiwe. Yabona mangithi echithiwe, echithiwe, agcwala umhlaba wonke. Uthi wathi uma wabona wamesane wakhala kuJesu, wathi Jesu ngeke ibandla lakho lizohluleka, no one will survive. Wathi uma ibona kwawuginqiginqi ngapha nangapha, emva kwalokho ekhala kuJesu, wathi uJesu ungakhali. Wathi uma ibona, wabona ney'ngelosi zehliswa nasezulwini sezizolwa nala mademoni, sezizowadudula la mademoni, ziwabuyisele emumva. Ekugcineni agcina enqotshiwe lawo mademoni. But iy'nceke zaseyilimele ziningi ngendlela ey'mangalisayo. Abazalwana basebelimele baningi ngendlela emangalisayo. That's why even right now we are dealing and facing this spirit senyoka, ispirit somoya wabaphansi-ke. Esinye sey'pirit engithi mina, simelene nomzalwane ukuthi akhule, simelene ne-progress yomzalwane, spiritual, financially and socially and marriage wise. Simelene nazo zonke lezo zinto. Uthole ukuthi kune-confusion ekhaya, kunokuxabana ekhaya, kuzwana, kuyanukwana. It's the same spirit we are talking about. So namhlanje, ingakho ngithi nje mina, pray for your pastor, pray for your leader, pray for the servant of the Almighty God, because imoya ngendlela ephumile. I'm telling you, even uma uzolandela even nomlando welokhu weyithembo, kwazona iy'thembo ngeke zize zibe yi-solution. Ngisho abantu kungathiwa kuyaphasiswa, kuthiwa umfundisi uvumelekile ukuthi abe nesithembo-ke, ngeke kuze kube yi-solution, because i-problem it's a spirit senkanuko esikhona esichithwe emhlaba wonke ngisho nganikezwa yabona uJohane uloko ngizoyibiza thi uSolomon wayenamakhosikazi awu 1000 kodwa he was never satisfied. UDavid wayenamakhosikazi ayinqaba kabi kodwa he was never satisfied. You can never satisfy your flesh. Iflesh umgodi ongagcwali. We understand. Inyama nje umgodi ongagcwali can never be satisfied. Wayinikeza yonke into iyohlala ifuna funa 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 more. Ungabuza abantu abama billionaires bazokutshela ukuthi we still want more billions. And abama millionaires we still want more millions. Abana ma 100,000 we still want more money. You can never be satisfied in this flesh. I'm telling you the truth. You can never be satisfied. You can never be satisfied. The only person who can satisfy you is Jesus Christ. That the only person who can satisfy is the Holy Spirit. When you have the fruit of the Spirit, you always control yourself and become a better person. I hope people by understand the lending you show you at this point in time. We need Bazalan to understand this. At this time, let's pray. Instead of kuluma let's pray for them. Yes, we will allow God to guta sebenzise the senior leaders, senior pastors, senior prophets who to get to speak to our leaders and our pastors. Ngoba kuhlakazeka imishado, kuhlakazeka amabandla, kuhlakazeka zonke izinto. Umuntu ufuna ukuthi naye aphumelele and bese yashayeka kuzo zonke lezi zinto. We need the Church of Jesus Christ to stand up and pray. And kakhulukazi ukho namhlanje topic enkulu, pray against lo moya wenyoka, umoya abaphansi, umoya kadaqala ukusebenza to destroy the leaders and we limaze inceku zikaNkulunkulu ke. And njoba sisebenza emsebenzini kaNkulunkulu and liyakushaya idemoni ingene kuwena. Hey, ngiyakutshela. Ngikhumbula ngelinye ilanga mina ngiyaxoxela mina kwadenza i-deliverance for 25 years. Khumbula ngelinye ilanga ngakhulekela ngaintercedela omunye umzalwane. Ngathi mama ngikhulekela ngabona inyoka engingakaze ngiyibone. It was a great dragon. Dragon, my to dragon bomb, Nankalo bono dragon bomb, Malala, Wakafuli Lama below Lilogwag, and it was there. I think it was 1992, if I'm 1991. I worked for 2 weeks. I was unable to pray. I pray as I'm telling the Kankulukun. Labo nagele baba ngicela ukuthi ngikhulekele ungibeke izandla akusathandazeki but manje ngibeke izandla abona ilokhu umoya ongengamele wamisani bengibeke izandla umsani waphuma lo moya wasuka. Mina was unable ukuxosha lo moya. I was still a child enkosini but ngangikwazi ukubona and kwasho ukuthi lakhafula lelo gongqongqo lelo dragon and after that again I couldn't see in the spirit. I couldn't hear in the spirit. Zacimi bani. And ngitshelwe yimina ukuthi zacisha ibani, zacisha okwangempela. Then emva kwalokho-ke ngaze nganquma ngathi no more interceding for abazalwane. Ngishaye kade ngi-intercedela umzalwane-ke. Lo mzalwane akazi nanokuthi kwenzakaleni, yena usekhululekile but mina ngisele la ngisenkingini. How many intercessors agcina kuhlakaza imishado yabo? How many intercessors agcina ephelelwe imisebenzi kufa amabhizinisi awo kade be-interceda bangena esikhaleni sabashaya izinto? Because they never understood ukuthi what is it ungena esikhaleni, what is it ukuma esikhaleni. Yabo, even noma ngabe kusho uNkulunkulu wathi misikhaleni, akusho ukuthi ngeke uzushayeke, akusho ukuthi you won't feel the pain, akusho ukuthi you won't feel the attack. You will feel the heat. Imicibisho levutha ayo le eza kwena izokushaya ngqo, ikwenza ukuthi ke uparalyze kuphele, ube nenhliziyo encane, usuthethisa iy'ngane zakho, uthethisa kwasani nenhliziyo encane, uyathetha la uthethisa umyeni wakho, uthethisa unkosikazi wakho, kuyashisa, kushisa yonke into because uhlaselekile. And you don't understand. Chola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uvese ophakeme awukwazi ukuzehlisa nokuzoxolisa kuzo zonke lezo zinto lezo. We grow. Another part futhi-ke enye into engahlaseleka khona. I want to preach ngala e-Harding. So ngangishumayela lapho nakhona ngabeka izandla. Eyi, abantu bakhona babe nemimoya ngababeka izandla kwakuzulelana ikhanda lithi ma ngibuya sengiphethwe i-asthma. Angakaze ngibe ne-asthma empilweni yami, ngabuya sengiphethwe i-asthma. Then emva kwalokho when I come back sengiphethwe i-asthma, angisakwazi noma ngihamba ngithuka ngibe manzi. ngihambe nje just a few meters, 5 meters, ngichuluke ngibe manzi, ngiphelelwa namandla, ngiyahefuzela, kusaphefumuleki, yabo. So manje uma ngingasaphefumuleki ngaze ngacela, ngathi bazala ngicela ningangiplane ekushumayeleni, because-ke angikwazi, ngizohefuzela phambi kwenu. There is nothing I can say if ngihefuzela phambi kwenu. Then emva kwalokho-ke bashumayela, ngahlala lapho ekhoneni emva komnyango ngilokho ngilalela ngigogobele kanje, ngenzela ukuthi nje I've come to support ukuthi kwenzeke inkonzo, but ngabacela ukuthi nje cela ungashumayeli la de ngishumayela khona, ngishayekile strong. Then khulekela abantu, basinde abantu, baphila abantu, aphuma amademoni. Kodwa lathi isikora sakhona ngizokubamba, I will get you, yabona. Then emva kwalokho-ke ebusuku sengilele, kwakumsombuluko, ngikhumbula kahle, kwakumsombuluko, ngilele ngiyaphupha la ey'ntatha, la ngiphupha into engingakaze ngiyibone, into engifika emaqakaleni kuyona, noma la embaneni kuyona, ithi ufunane endaweni yami into yabantu. Hey, lapho ngimngakanani wena? Ngila emaqakaleni noma la embaneni. Yathi ufunani endaweni yami? Uba ufunani abantu bami? Hey, angibalekanga nami, ngiqala ukubona into engingayazi. Iyangijaha, yijayenti le mina. Wena wabona umuntu ehamba nesimako, mina ngiyisimako. Ngithi into engitshela la engqondweni yami ithi, yabona uma kwakubamba lo muntu lo, ngeke uze uvuke ekuseni. You will die in your dreams. You will die in your dreams. Hey, gijima ngathi basengifika phansi, base ngiyajika futhi ngifesele into, ngihlehlise izizoma esenta, ngiphinde ngibaleka. Ngakwenza lokho kwaze kwaba 3 times. Okwesithathu ngamesanagacasuka, ngasengithi mina hhayi ngeke ngihlale wena ulokhu ungijaha la, lokhu udlala umajahelana la. Ngamesana kuphenduka, ngathi ngithi ngifuna uku-strike back. Then emva kwalokhu yamesane yamesane yabasta, mathi ngiyabona eyi umuntu la onjengendiya, kethi kithi ngiyamjaha, ufuna umbamba, walingana wabani? Lingana nami, wabaleka. Then uma ngivuka ekuseni, hawu, le nto engilale ingiphethe ayisekho, sengiphilile. Then ngase ngiyaqala ngabo uNkulunkulu ngathi eyi, cishe ngafa, cishe ngagula, cishe ngabanjwa i-asthma just because of preaching. Bangakabashumayeli, abanye bagcine bafa ngenhliziyo, abanye bafa bebulawa ushukela, abanye bebulawa amathambo. Siningi izifo elimaza abagcotshwa abaningi, akade bephulukisa abantu kodwa bona zagcina seyibabulela. It's because of these things we are fighting against flesh and blood. I mean, we are fighting against the spirit, the real spirit, principalities, the rulers, the spirit of wickedness in heavenly realms. Yabo, this is real. Uma ubona umzalwane ubona inceke kaNkulunkulu isiphuza utshwala noma isijola noma isihambe inyanga noma isebenza ingasayekeli, ubokwazi ukuthi-ke khona okwenzakalayo, khona izinto, because this is not an easy thing. Abazali masani bakhulume kalula, ucabanga ukuthi kulula nje ubumesane uyohlasela, uhlakaze isigodlo sobumnyama, kusindisa izangoma laphana, kusindisa iy'gebengu laphana, kusindisa ababulali, kusindisa abantu abaqhuba i-ajenda kasathane, i-ajenda yobumnyama. Hayi, that's not easy. Umbuso obumnyama, yakhumbula u-Elijah wenza i-example, mhlampe ngasho ibe ngconywana ukunyeza isithombe kancane. U-Elijah lithi loNkulunkulu wathi u-Elijah uma ngabe elokhu ekade tshela inkosi ya-Israyeli ukuthi ungaphumi ngala, inkosi yama-Aram ikulalele laphana, yayisithi nje ungaphumi ngalapho, uphuma ngenye indlela. Wayeseyabuza inkosi yama-Aram the Assyrian, yayisithi-ke ubani lo impimpi yakwa-Israyeli? Engithi uma ngiplani into la, amezanbamzana waphamisa omunye wathi hayi nkosi, angikho impimpi la kuthina, kunomprofethi onzima kabi oyinkinga, wazi indaba uyikhuluma ekamereni lakho, wazi indaba uyikhuluma ekamereni lakho. Then emva kwalokho bese ebhadlaza, bese tshela inkosi yakwaZulu, wazethi yabona-ke zonke lezi zimpi ebesiyiplanile sithi zozilo asingazilo, hambani niyongifunela yena-ke lowo muntu loyo, hambani ningabuyi la ningamphethe, ningabuyi la ningizanga naye, hambani niyomfuna. Bahamba ebusuku, bafike ebusuku laphana, bafike bakhemba around the house ka-Elijah. U-Elijah akazange avuke wabaleka, kwavuka uGehazi ethi uyochama abandla lapha ngaphandle, wafica yay, they are under siege, bavinjezelwe. Cabanga abantu abawu-2 bavinjezelwe amabhathaliyoni langaphandle, mhlampe kwakuwu-2,000 noma u-5,000 noma kuwu-10,000 amasosha emile langaphandle. Wathi uma iphuma wangena neyicabho, wathi hawu safa babu Elijah, safa, sifile thina, sifile.
u-Elijah umisana wathi baba mvula amehlo ukuze abone ukuthi bangakanani abanathi kunalaba abazulazulana. Yabona, if uNkulunkulu angavula ibandla lakhe amehlo libone ukuthi iy'nceku zikaNkulunkulu zibhekene nani njengoba kwenzeka lokhu okwenzakalayo, ningakhala mi iy'nyembezi, ngayekela ukukhuluma nithandaze, nilile nithandazele iy'nceku zikaNkulunkulu, ngayekela ngisho ukudla lokhu faster and praying for the servants of God. Zingaki iy'nceku zikaNkulunkulu, powerful creatures who have went to go to be with the Lord, ebezi-powerful. Zingaki abantu abafe before their time, bahamba baye enkosini. Bangaki abanye abagcotshwa abasemajele namhlanje abasulelwe ngamacala. Bangaki abanye ilokhu i-character yabo kube ne-character assassination, kwalinyazwe i-character yabo negama labo. Abanye babo sekuyoba nzima ukuvuka kwabo, abanye bamisani bathi ngcono ngihambe ngiyothwala ngoba into yami iyona nto engiphila ngayo lena, iyona nto engisebenza ngayo le, ayikho enye into engangiphilisa, ayikho enye into engangenza kudla abantwana bami, ayikho enye into engakwazi ukusustain umndeni wami uphile uqhubekele phambili, kuyophelela ubudoda bami phela uma ngabe sekuphele nale nto le. So emva kwalokho amasikhathi umuntu no, ngiyothwala manje, ngiyolanda abantu, kuba nesibungu, zobanikeza iwasho, zobanikeza amanzi, zobanikeza amafutha, zobanikeza even ihane, yabona leyo nto leyo. So izinto lezi ezenzakala namhlanje, uthola ukuthi uSathane shaye abazalwane ukuthi bangabi nayo ilokhu-ke ukunikela, bangafuni ukunikela, bangayi-understand inkonzo yokunikela. Lapho ekugcineni lapho uyayobayoba ukuthi iNkosi laba uthi uyathandaza, iNkosi kube ngathi ayiwuza nomthandazo wakho ukuthi abantu abanikele. Sometimes you want to pay your staff, awazi usikhokhela kanjani. You want to ukuletha ukudla endlini, awukwazi ukuthi uzokwenza kanjani. Ufuna ukukhokhela ugesi, cisha amanzi kamfundisi, akunalutho. You understand, lapha abazali bahamba ngemoto enkulu nokuhle nalapha nalapha, kwenzeka zonke izinto, but at the end of the day you have nothing. Izona zonke lezi zinto ezenza ukuthi-ke abafundisi-ke ugcine sekungene laphana sekwenziwe leza zinto le. Sometimes we don't understand what happened behind the scene. Kulula ukukhomba ukuthi balimali, benza ukuthi basebenza imali, abasashumayela uJesu, sebeshumayela izisu zabo. But at the end of the day, if ungalandela waqalanga kanjalo, kuhambe endleleni abantu abaholayo abangazange baze bafunda to be able to support the kingdom. Ezweni umbuso kaSathane uyasaphothana, hamba uyashelela, zonke izinto bazenza kalula. Mangase ngisho kanjalo, uma befuna imali la kuSathane mesana abaninikeza, laba abazalwane bese kuba nzima kakhulu. So we need bazalwane to be wise like serpents, yabo iziBhayibheli, hlaniphe njengezinyoka. Ucabanga ukuthi uJesu angamezana hlaniphe njengezinyoka, ubuyazi ukuthi inyoka ihlakaniphe ngaphezu kwazo zonke iy'lwane. Hlaniphe ngaphezulu kwebhubesi, hlaniphe ngaphezulu kwey'nkawu nemfene, hlaniphe inyoka le, hlaniphe ngaphezulu kwazo zonke. That's what Jesus said. We need abazalwane, we need the Church of Jesus Christ to wake up, wake up, wake up from your slumber. Yes, wake up. We need to wake up. Izinto ezenzakala yabona njengamanje kufanele kube ne-review, yabona. Yabona njengamanje kufanele ukuthi-ke njengoba kwenzeka kanje, omama umfundisi bavuka bayahlangana, bayaxoxa, bane-forum yabo. Yabona amantombazane lawa athagethe amadoda anama-forum awo la ko-Facebook. Sike sizwe kuthiwa kunama-page athize ey'ntokazi nje ezidila nokuthatha amadoda ashadile, ey'dila nokuthatha amadoda abantu. Bapho omama, bapha abesifazane, bapha abashadile abazothiwa bavikela kanjani abayeni bethu. We understand. So ba protecta kanjani, so improve kanjani, yini lezinto abazenza ey'thatha abayeni bethu, bamelane, babhekane nalezo. Uma ngabe la mantombazane asebenzisa imithi, abayibize ngamagama leyo mithi, bayiqalekise egameni likaJesu Kristu. Uma ngabe kuney'tayela ey'thize ezenzakalayo noma kunemidlalo ethize abayenzayo eyenza ukuthi amadoda lokhu ephindelela, bayifunde zonke lezo zinto ukuthi zenziwa kanjani, ukuze ngibambe lo ngaphuma hamba yelapha eminyango. By the end of the day, ngaze ngatshela abazali ngathi mina yeyi kunzima kakhulu ukuthina njengabantu besilisa, kuthiwe asilwe nomuntu. Yabona, ngithi umuntu wesifazane, he is a man revised edition. We understand. Umlisa wafike wenziwa,
wanje. Kwase kwenziwa owesifazane wayese ukuze makuthiwa pimp my right, wayesefakwa ama-extras lo wesifazane, wafakwa inikezwe i-influence, wanikezwa ukuhlakanipha kokwakha umuzi, wanikezwa amandla e-influence, wanikezwa amandla okuncelisa, wanikezwa amandla e-production. Ma iqhamuka, ingakho nje no-Adam wathi uma efika u-Eva azange am-agwishe because une-influence. Ingakho nosathane wathi ngizokwakha umbimbi nowesifazane ukuze nginqobe le ndoda la. Ingakho-ke nanamhlanje kamadoda asashaye. Why? Kalula, because kufika a man's revised edition, a man with more extras. We understand the woman, phela kunowu bese kuzoba no man, kuno man phakathi, kodwa manje kunama extras athize afakiwe la. Afakiwe. Yeah, ngizoyiphendula uma sengiqedile. So kunamalokhu afakiwe, kunama extras afakiwe la kumuntu wesifazane. Umuntu wesifazane akhuluma ukadlule nje phakathi kwabantu kwamadoda, angaqalazi nanokuthi khona umbonile, kodwa wazi kahle ukuthi ngibonakele la, ngizwakele laphana. Yebo, engasho ngolutho, ebukile nje bese yasmile bese yahamba. Sihambekile la kumuntu. We understand zonke lezo zinto. So ngamanye amazwi ke, we need the same kind that will protect a man. We understand. We need the same kind that will protect a man. So that's a wisdom that we need. Unkulunkulu ayishiloke. Wathi hlakanipha njengesinoni, sibe mnene njengamajuba. Ashanga ukuthi sihlakaniphe njengejuba. Uthe hlakanipha njengesinyoni, sibe mnene njengamajuba. Sengizovala. Nangusibo laphana uthi, Doc, please explain here. If you pray for someone laying hands on the person, kusuke kwenze njani if you are getting shocked when laying hands on a person? Later on, discovered that the person had needles and birthday candles underneath the tongue. Hayi, yabona lokho okushoyo ke, it's something ebevamise ukwenziwa ama-devil worshippers neyisebenzi bomnyama. Ebevamise ukwenza kanjalo. Ngamanye amazwi, already usuke ekhuluma, yabona amazwi ewodwa awumcibisholo, awumkhonto, ayibhazuka yoqobo ngoqobo, that can destroy you. Ukufa nokuphila kusolimini. Ma esefaka ama-needles la ngaphansi ke, hayi, usuke efuna ukwenza kabi. Uyazi nawe ukuthi abathakathi bebekwenza lokho, inkukhu beyifake inaliti, beyifake bese thola ukuthi bafaka negama lakho phakathi namakhandlela bakufake emgodini. Kanjalo uthole ukuthi umuntu uzomesana amelwe inhliziyo, amesane afe. Sometimes omunye agwazwe yizinto zimhlabe khona la, agcine esefile noma egcine eseshonile because of those things. That's why it is very important for the ingakho ulokhu uPawulu watshela uTimothe, wathi Timothe, ungasheshi ukubeka izandla. You understand? Thina sicabanga ukuthi wathi ungasheshi ushaye. No, wayekhuluma ngokuthi ungasheshi to lay hands upon people. Yeah, khona omunye umuntu othi uma umbeka izandla, into ekuyena nesane iphume kuyena ingene kuwena. Ngikhumbula mina ngaye ngakhulekela omunye, he angikhohlwa kuze kube namhlanje. Yabona lezi zinto ey'nzima kakhulu, angiyikhohlwa. Kanti uma ngibeka izandla zami ngangiyibona ifinqana zithi zibuya zithi kube ngathi amathambo phakathi ayancipha angena phakathi. And ngathi uma ngifika ekhaya ngadinga ukuthi ngicela ningikhulekeleni, nakho kwenzakala. Ngiyayibona izandla zami ziyashifa ziyakhoqana zithi ngabona ukuthi ngizophela. I had to be prayed for in order for me to be delivered. And I was delivered after I was prayed for. I was still a baby in the Lord. But lezo zinto ngase ngiyiqaphela ukuthi yeyi, khona umuntu omunye ongasheshi ukubeka izandla. Because ukubeka izandla kunezinye izinto okuzenzakalayo. Ngiyakholwa ukuthi ke sibu zondo laphana ke, you understand what I'm saying. So there are witches, there are ama-devil worshippers. One of them sukwenza izinto ey'njengalezo. Okay. Nabathakathi ke vese basendaweni, they are able to do so. You need to be strong and wise ukuthi ke when you are praying for people and be able. Khona kwesinye isikhathi la ukubeke khona izandla, uNkulunkulu amesengathi hayi mijombe lo, uzokuyombona masubona. Yayibona la, sometimes ugcina kwesinye isikhathi ungazange wamkhulekela nhlobo, ugcina udlulile la ngoba uNkulunkulu vese ufuna ukuthi ke usinde, uzothi uyambeka izandla, hayi kuyoqaqamba sakhe isandla, ibuya ngomkhwezeli mfana kithi. Ya, izinto nathi esiyifundile ke endleleni. Uma unenkani ke, you will pay the price. Seleni Nkomo, baba wenze njani ukuthi uma umi esikhaleni ukhulekela ungashayeki?
Yeah, depend on the MBNI game, Tarababa. Ukuthi when you are praying for a person, imbi ingakanani injani. Ngeke ungene empini eshubile eshisayo ekhosta ebifuna ukubulala lo muntu. Ucabanga ukuthi nawe ngeke uzuyizwe imijunjo yokufa concerning that person. It's very serious. UDavide, let me teach you something. Yabona uma uzofunda uDavide, every battle uDavide ayefuna ukuya kuyona, khona into amfundisa yona uDavide. Wayeqale abuze uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngibasukele yini na. Yo, yabona, that's a spiritual principle which is very, very powerful. That's a spiritual principle which is very powerful. Wayebuze ukuthi ngibasukele yini na. Athi uNkulunkulu, yebo. Noma athi cha. It is a very important principle. When you are standing in a gap, please ask from the Lord. Ask to the Lord. Ukuthi uNkulunkulu ngingene esikhaleni. Or fanele ngiqale ngikhuleke ngingakangeni esikhaleni. Ngikhulekele mina, either kuyihlanza nokuyigcwalisa nokuyihlambulula. Then bese ngingena esikhaleni. Omunye umesana ngena esikhaleni ashone. I know so many people who have entered into the gap and they died. Samba phezu kwabo namhlanje. Abanye bahlanya. Abaphindanga baba restored. Bayagula namhlanje baxosha amaphepha. Baba abazalwane. Ubezobe shumayela endleleni ubone ukuthi ushumayela nangakagqokile. Izinto zakhe ivele obala. Seshumayela akasayeki ukushumayela. Why? Wabhekana nezinto. It is very important to ask uNkulunkulu. Sometimes sikuthatha kancane lokho, sikuthatha njengongakholwa ukuthi noma ngisazocela inkosini ukuthi ngiye yini lapha. I've seen abazalwane behamba beendaweni beyoshumayela khona. Babuye sebelimele, babuye sebeshayekile. They didn't ask of the Lord. Davide wayecela athi Nkosi ngibalandele mina. Are you going to be with me? Ubanikelile yini kumina? Athi uNkulunkulu, hayi balandele, ngibanikele esandleni sakho. Uzobashaya ubabulale ngosiko lenkemba. Then Davide bese eyakhona. The principle helped me entweni eyiningi. Eziningi. Kangangokuthi ngize baze bangihleka abazalwane, bangihleka nasunday. Previous weeks I was teaching them about master ezinye zezinto ey'njengalezi. Ngithi mina, oh, angisambesane ngikhiphe nje izinto ey'hleli kubantu mina kwesinye isikhathi. Ngiye ngibuze umuntu ukuthi uyafuna yini iphume lento yakhe, uma ingafuna iphume ngimshiya nemimoya yakhe. Because mina ngiyazi ukuthi kusho ukuthini ukhiphe imimoya yakhe. Asalokhu ngikhipha noma yini nje. Umuntu kanti into yakho uyayithanda iyamsebenzela. Wena bese uyayikhipha aphinde uyayilanda wena soyikhiphe iyalwisana nawe into yakhe la. Uma iseyilanda yena ethi mina angizange ngisho ukuthi abakhiphe la kumina, angizange ngisho ukuthi abakhiphe, beselwa nawe-ke lo muntu lo. Maku idimoni esehlangene nomnikazi walo zabe zolwa nawe, uzowukhomba umuzwa onokuthwala kwayisho labantu. Uzowukhomba ngempela, ungalala ngisho ejele. Kulesi khathi esiphila kusona, imithetho eshawa manje, hey, they are so heavy. They are going to penalize us. Yosiphanyeka esiphambanweni, yosibuyisela back to the cross ngendlela abayenza ngayo. Imithetho abayishayo manje bazokwenza. Nalo njengoba ngisho ngithi abazalwane, please abasayini petition. Because ekugcineni sogcina singavunyelekile. Kuzovalwa nala kuFacebook. UFacebook uzothi nje uma ukhuluma into e-religious. Bebe bethuka iy'nhlamba ey'ngakanani bona ezisabisayo. Kodwa nje uma kukhuluma ngegama likaJesu la kuFacebook, sizoyivala into yakho. Benzeni kuTB Joshua. TB Joshua benabantu aba-more than a million kwi-akhawunti yakhe. Ekhulekele deliver abantu nje. Bamisane bayivale i-akhawunti yakhe. Bayivala. You understand? So, who are you? If singaphapheme thina njengamaKristu, sizoyithola somewhere. Bamenze njani lokhu uDonald Trump? Bamvala kuTwitter. Nawe useyivulele yakhe manje i-social media. UPresident wase Nigeria bamvalile kuTwitter, wamesane wavala uTwitter ezweni lakhe.
Wathi ngivala kuTwitter nami ke awuzukusebenza kuTwitter la eNigeria. Just imagine, do you know how many people abase Nigeria? More than a billion. Thina la South Africa sisala ku 6 million. 60 million I mean. 60. Look in Nigeria, people are more than a billion. Amisana uvala kuTwitter. Wathi awuzukusebenza. Nothing will work. Two Twitter like looking at you. Quenzanja, when you are some club, but I was when the law, what things of when the bam valid and am so far. Now, Trump, Uben, I went Angel, but them val, what in your val and a moot tweet. You understand the land, what should Vesa Basabunda man? So you understand the land. So if we as Christian, we don't understand, I'm telling you, I'm madness now. Yabona khona amazwi looking kenteza all the time la endlebeni yami. Athi if Christian, what I believe in Christ, I know Christ. What if Christian they can be like Christ, they can change the world. What I like Christ, I like Christ of the Christian, but I don't like Christians of Christ. Because we don't live like Christ. We don't speak like Christ. We don't have a lifestyle like Christ. We don't have the mind of Christ. That's what we are lacking as abazalwane. You understand? That's what we are lacking. Bazozivala ngintshele abazalwane. Bazozivala ezintweni zabo. Facebook obabo. Masebethi akusashunyelwa ku Facebook. Uzokwenza njani? SABC zingakuyinhlelo zokukholwa manje. ETV zingakuyinhlelo zokukholwa. Mangakama music channel. Mangakama Christian channel. And if we as Christian, we are sisebenzelana phansi sidestroyana, I'm telling you, sizoyithola kwenye indawo. Sizoyithola kwenye indawo. There is a hatred. Yabona kwekhulunywa nge-Semitism, nge-anti-Zionism, or bathi Semitism, hate against amaJuda. And kune hate against ama-Christians, noma against pastors at this moment. Tina. Sibulalana sodwa, shana sodwa. Sithi ama-Christ. Destroying one another, destroying the kingdom of God. Ungizwe ngixheka omunye umzala noma ngabe wenzani noma ubhede kanjani. UNkulunkulu uzodila naye. Xolani Serimncane uthi shalom doctor, uqinisile baba. I once prayed for my wife ephethwe inkwici. Ngathi ngiqeda ukukhuleka ngaphathwa umkhuhlane same time. Yeah. So we need to educate you. Ingakho mhlaka 22 and 23, I'll be educating you concerning deliverance in 29 and 30. Just 2 weeks. It will be intense 2 weeks. 2 hour session each. Because I want you to know, I want you to understand. I'm going to give you the information that I have. And it's all a good uncle, 25, nanga phezulu. Please support my ministry. Fake imali yakho kwi account so that sizokwazi ukusiza abantu. Bengithi ngizobakhokhisa abantu abazoza kulelokhu kulama session lawo for. But ngenxa yokuthi I know so many people abanye abasebenzi. Nasengithi ngizongenisa mahala. Kodwa unomnikelo uzoqoqo lo. So we need people who are going to support us so that we'll spread information. The information akuyona yamahala. The information ayilula nje. Siyithole kunzima, kushubile, kuserious. Silasikhona. Sibhekane nezinto eziningi. I need to educate you. I need to train you so that you will understand what is deliverance. Abanye baze bangibone ngenze deliverance ngiyipholele. But say, how come you are doing a deliverance uphole kanje? It's because I learn. Ngalesikhathi ngifunda ngikhulekela abantu, I was learning. Ngibe ngise university
bengiqeqeshwe bengifundiswe ukuze ngikwazi ukukufundisa nawe ukuthi into ethize yenzeka kanjani. Uma uboshiwe uboshwa kanjani, uma ukhululwa ukhululwa kanjani. Sengiqedile, sidonse kakhulu namhlanje. Shikwembu shayina shinikatekishi uzimu esimlothako bakithi akanibusisi anenzele kuhle. Kodwa ungakhohlwa ukusupporta le ministry naye account ngifakile la. Ufake umnikelo wakho bakithi. Uvule i-altare lakho ukuze kwehle kumlilo wenkosi wehlele phezu kwakho. Ngiyazi ukuthi Sathane akayithandi lezi ndaba lesiyixoxayo. Le ngixoxela zona-ke mina. Afuna ukuthi ube nolwazi. Afuna ukuthi u-understand ukuthi who you are. Yabona ngimtshele kancane nje ukuthi umfundisi mayesuke epulpit kwenzakalayo. Ngasho ngathi uma umfundisi baqeqeshekile. How to handle lezi tshe lezi uNkulunkulu ayisebenzisayo ezaba yeni bakho. You understand? Asikho i-university la befundiswa khona ukuthi how to handle that name of God. My God bless you. I love you all. May his face shine upon you. May his grace be abound. Musa wakwande kakhulu me every day. Ukwazi ukunqoba kulesi sikhathi. And also pray for our leaders, our leadership. We need God like never before. Love you so much. Good night. May God be with you until we see each other tomorrow. I'm going to see you tomorrow night. So this is so far. It's born with Monday. Bless you. Love you all.